How, Baba? Are you going to the wrong girl uniform?
Mhla washintsha la malivili owafakayo uzobona isikhona isidingo sokwashintsha. Nganzami kuzofanele ukuthi nihehe nibe bahle. Uma nicula nje nibonakale nibe bahle. Kodwa ngisazocabanga ukuthi yipi yona ezonifanela kahle nibe bahle kakhulu. Qhubekani nicule.
Umthetho ukukhathali ukumhlambalaza ungibukanisa nalezi ingane
yini inkinga yakho ikuphi inkinga yakho